ikiwa sisi watu wa imani na amani.
Salute you, come on, I'm gonna never stop.